lasho laphakama ke laphana iflag asha suka ke njengamanje siyambona laphayana hoodwinked ufuna indawo phambili buried ground laphayana industrial strength uhleli kahle kakhulu laphayana siyambona one arm bandit kanye no long gallery laphayana chill in the air Oxford Road bese kuba laphana uwall lover ekugcineni oyithathile ngempela indawo yakhe phambili laphana hoodwinked elandela lapha buried ground bese kuba uye lapho one arm bandit industrial strength long gallery Oxford Road chill in the air bese kuyoba uyena ke laphana uwall lover ekugcineni ziyahamba ke ziyasondela ke nosihamba utshanini njengamanje sijika ibhendi ke manje kuthiwa bambelela siyajika sizongena ku top of the straight ohamba phambili laphana uyena uhoodwinked nange laphana ehlasele one arm bandit nange uburied ground lapheza kahle kakhulu siyambona laphayana industrial strength ifivility khona laphayana long gallery chill in the air Oxford Road bese kuba uyena laphana uwall lover ekugcineni nange hamba kakhulu one arm bandit laphayana uyena uthatha indawo phambili industrial strength khona buried ground laphayana ukhona ake sibheke phambili industrial strength bathi game over Craig Zeki Dean Kanameya bese one arm bandit laphayana buried ground bese kuba uyena laphayana hoodwinked uzweni wena bakhulumile batheni uboneni nangoku industrial strength laphayana Craig Zeki Kaya Stables Amavinas Behashi, Fast Fonten Stati, Ugubanabal Prila Pana, Tin Kaname Umkakeshi, Ukrak Zeki Uchoki, Aupega on Ufagazi, Nabe Unagashakulu, Number 2, Industrial Strength, Kaya Stables, Wangelanje, Hambarash and Jakulegi Lapayana, Enga Patakishin to Grab Craig Zeki, Utingag Bang Velangazin Zowina, Kulande Lapayana, Yen one Ampendita, Number 6, Beso Number 3 Lapayana, Buried ground, kuvala yena abantu hoodwinked, bese kuba uchill in the air, long gallery. Omuhle kakhulu umjako mbheke nanga lapho industrial strength, ekhamwa ngapha kwesokudla, nanga lapha yana, one arm bandit partner ndawo, waseyadlula lapho Craig Zeki, asifune sibabongele abantu abathinte kayo, lapho kulela hashi, uTin Kanameya umqeqeshi, uCraig Zeki laphana uJoki, uCastables iwona ama owners akhona, uFast Fountain Start, abaphrila leli hashi. Bese sibona ke nalo impela isitalo samzala. Give me the green light. Bawona umtshako omuhle kakhulu. Craig Zeki, Dean Kanameya, yabuya lo combination. Yibo labo ke njalo. Sebeqalileke. Ake sibhekeke lapha. Number 2, industrial strength.